Indawo la ukufinyelela khona lo mbukiso igama lami nguVusi Mavusana kwichaneli ehamba phambili umkhanya ku TV bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sila esikuthulela khona izinto ezibhalwa ngomasikandi ke lapha na ezinkundleni zokuxhumana sizokuthulela ke lapha udaba ke lapha okanye istatement ke lapha esibhalwe uMabutho ongumculi kamasikandi ke naye lapha ozikhalelayo ke lapha kubaculi kubahleli bemcimbi ke lapha wengane zakwethu uthe iye wemfoka mcineka nawe wemfoka ngobe ngiyumfana omncane ke wasemnambithi baya ngazi abaningi nani mhlawumpe nizongazi bengicela ningiphe ithuba kwi World Cup yomasikandi ke lapha wengane zakwethu nami ngidlalele abantu baya ngikhumbula ke lapha wengane zakwethu wathi futhi bayangithanda ngeshwa ke angikwazi ukubanikeza umculo wami omusha ngiyacela nifake isandla ekubuyeni kwami emehlweni yabantu athi mina ozithobayo ke uMabutho wayesethi ngiyabonga wayesephe posta ke isithombe sikaNtshatha nomcineka mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho umbukeli ukuthi wena ngabe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba mawumusha ngiyacela wenze okulungile uqinisele subscribe qinisele nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta i video nje si channel isiyabona